Asante sana noko, isa mizichari blaki femna kigani no, kia chari the star assist from Monday to Friday, 1 PM to 4 PM. Mwana kwa tumadze kugaru kwa kandi mkigani nye zina, umatumiri, alahari ya maza ushika, ya maza kuite gona usuni ni Fabilo, kuwa I blaki femi kitangu. Nigambira cyo mukigano
adusabe ni kigongo imbere ya
byo uyapana kubigitangura mane
wewe wiga za mukigano cyacu iki iri
are you sure
the stars
ni muri diwa nyenga no mufita changa wenyene kuva nena natasha ngiro yundi
burya nta kigano rugenda atonda
ah ha muri black
ah mwimukiye nga
na hariya mu ngaga
oya hariya nayo maze kuvuga
icyahe
so nuka ntavyibuka neza ndaza kubikurungikira ni nabitora
Asante Sami Fabi Love LOVE Kamiriga Education Boy Communication Gang karibu cyane musanze meze neza cyane
Imana thank you nakoze cyane ya makoze hanyuma ndamutse nako baratwumvirize
okay
ariko ndamutse na Digne Delicia ye
kore ki de
kuye twako
turaho ubya kura mu kije nandi nyarwanda
koko twubahiriza igitsina
ariko ari guhera kuri JJ Wanted
oya
muwe ari guhera
muri Afrika suko dutangura abagabo hanyuma abagore
bashinga ntahe ba person baba baje sawa merci turabishimye
abagabo je ndabaho story ariko mu ngwa kandi kigeze
kigeze
na kandi kigeze kigeze
ari
ikiganiro
dushobora sihuta kandi
cyakwambitse Paris Saint Germain nicyo kintu
rega rega twa nakubiswe ngo Jeff na Paris cyo gutangaza anyway no kuba bino imbere gitari gito kabisa gabitse muri Black FM no gwa vetu waraje ariko batobeshe Jeff se ndako cyo the stars sisa natangwe nayo kuvuga gitango kiga Black FM uca no sinda kubona
sinzi muri kino kiganiro ariko ndafite amafoto menshi fise zino mikro
nyine ah ndabyibutse ariko ni waje no muri njaje kuvuga akazi kiwe igihe waje kuvuga indirimbo ya Alan IG
sigya mbere nayo maze kuhaza n'ikigihe nyene cyo gihe nibaza ko benshi baravyibuka yego no kurimba nari ngenda nibaza ko ari rya mbere ndamaze kuhaza nka 3
sawa welcome back
gusa ubumuze umwigeme ni batarahari
ariko
si ndahari
barahari nayo kuminga
Anyway, the green cards. Fresh, never any other. Tonight, Eco 4. For that time, new pub.
Zina kamera kukiye video iramaze hotere kurya mwana yeah I'm a fabulous DJ Shaka ko ko ugira ibyo yitwa so by so kwezi pazi ko anje shari ko wa mona kiki
dasa
Je vous sais, la vie, mais il y aura des gens qui sont en train de se faire.
nukuvuga ubemera mu maperiode hariho igihe
eh
wakoze neza
arige bashishuranye nukumva ati ni fresh vraiment
niki igihe umengo batozi
bya yanga
twapi kwe
nisho gihe rero umva ndabafana nkongera nkabafanurura
eh wapura buga ati wapura buga ati wapura buga ati wapura buga ati wapura buga
ati wapura
buga ati wapura buga ati wapura buga ati wapura buga ati wapura buga ndangambi amatsiku mfugi nsho nyishinga mu Black FM haba naha ndese navyumvise bavi Smith ba kingo no ndatanduka mugawe sinya n'uvuga kuti kingo ngorarenze canke nakararenze canke
yabarengana ubiriza ubiriza ndakugire big James Sanzo reka ndakugire ikintu kimwe
okay
abarapero mu Burundi vrema barabizi sivyo barazi kurapa mugabo ni basi ikibitera ni kubeko ntibarigira barapa ngo baje muri swing yanje nkeneye
Donc wewe ni baraskana
ushaka sindiko ndavuga ndi serious bro ndi serious ndi serious nokuvuga ko abahapere benshi nga muri aba bazwa ariko abatazwe ndabize hari ha bapeti nzi
barenze
ego frem ngabo aba bazwe nokuvuga ko bo barandika amajambo gusa hanyuma bakarapa muga ivyo nokuvuga ko numufana arabigiye so jere mba nkene wa muntu numva ko yicaye akaja mu mazi akaja mu kiyaga gutravaya akarondera akagira amahosherishe nkumva ko yabirondera sino rero ahore kuvuga ngo nce ndakwemera ngo kubera ko ngo bakuza abantu no cyisuko sindi umufana ndi mu artiste sike rero icyo mba ndiko numviriza ndumviriza eske uri wa mu artiste ubi travaya nkuko nyene yategezwa gukogwa so rero nico nico niyo mpamvu rese no wava mask abantu ngo baranyemeza kandi
batakwemeka
amene oya oya ko ikubesha vuba cyo nica
uzi kwigirisha
oya sindi kwigirisha vuba mugabo bararimba neza kamene mugabo cyo kuva kunyemeza nico kibura muri hip hop ariko ibisigaye byose ni bon ariko muri hip hop
waguye mu ndirimbo imwe na kingorongoro na olege wo kugaba bifashe gute canke wabya kire gute maze akumva kugegura mu ndimwe na Olege na Kingorongoro
bon no vrai je bena kibazo mafise kubera ko umurimo vyo wesaje dukora akazi kuko ikajya kara akazi ari business no kuvuga ko nta kibazo je mba ndamufise ko ya nta kibazo mba fise kandi kine nacyo ndahenda bizi uko ari abantu badashobora kumara amazi ya bararivye bien kandi dusha dukora muri style twakore kuri style ya Olege
mwese
ya twamubwiye no kuvuga ko Olege twaramuhaye umwanya twamubwiye ati Olege genda ukoreshe beat we wiyumvamwo genda mu mu producteur baragenda barakorana kuko bakoreye hajya muri studio yanjye kingorongoro niwe yaciye yinjira indani hanyuma barahana maide ibintu jewe nagiye kwinjiza yo verse bahejeje kuvuga ko narabaretse kugira ngo bakurire kuri ide zabo hanyuma je ninjire mu vyiwabo ya nico yituma rero umva umuziki wabaye neza kujya
ni gahise mwavuze ati bano barugereje kuraba indirimbo swati yari ya Olege batoye
ndavuga ni kimwe muri bibi batoye indirimbo ya Olege bayisubiramo sanke bakore kuri ide
zibo twakore kuri ide zibo twaramubwiye
nagombye kugira ngo
mwebe mufuruga nashatse kumworohereza kuko urumva ugeregeje kuraba hariho iyo mukurikiza peut-être nk'iziwawe sanki kingorongoro sindi sio ko Olege ari kuririmba kujya
kujya kugwanamwo bon je wanashima ujya yadukoresha ikijya ndirimbo urazi kari kasongo kasongo baba
bemwe namukoze wawe
nukuvuga kari kuze wo wanje donc ibintu byose byaye mu maboko y'iwanje mugabo kugira ngo norohereze abo turi kumwe nabwiye ati mwige ndamukorere kuri ide zanyu je ndaza kwinjizamwo kuri ide ziwanyu na uvyorohe
asante sana wabuze kimwe cha studio cha nibuka bwa twasukebutse biyo mono amakuru yavuze ko studio wabayivye byari cyo cyane ndi sipse
baranyivye vyuma nyuma ndagura ibindi
eh wabaye bugura ibindi je narinza ahubwo uko wabironka
oya baranyivye turaje mu butungane ariko
wakwivye waramumenye
ibintu bawo nta ntitwize kuko urumva twari twaye mu butungane
wari umutumu
abo twikeka kuko ari nabo twafatiye ko ibintu bimwe bimwe bike ya mugabo urazi ni hatari so
ntitwashe
ibintu by'ubutungane n'ibintu bisaba
mwiruka umwanya
kandi bica bisaba kandi kudepansa kuruta ugasanga bajya bavuka ibiki n'ibiki ibintu birebire mbona biko birankosoma ndavuga ati no umwanya ibi bintu ndiko ndadepansa uku vomye ko ngura ibindi bishasha hanyuma kosa nta kundi arwo agomba
kubaye kubomora kwabaye no mu rugo n'ufunguruzo byagenze gute
Novuga bakoresheje amayeri bakoresheje amayeri baragurura magufuri mugabe biraboneka ko yari umuntu nyine atuzi ko uwo munsi niho atari haraye umunyezamu unabicyungera rero ko kuntu uwo muntu yaciye amenya yuko umunyezamu atararaye uwo munsi nyine donc urumva ko byari ibintu byoroshye nicyo ituma ndakubwiye ko twagiye mu butungane
twatuzi ko ari ibintu bizaza nimwiyumvire iyo umunyezamu kubera ko ibintu biri normal gusa atarara ku kazi kuko niko kazi yarafite
nivyo rero ndiko ndakubwiye ko twagiye mu butungane ariko ntiyagira ikivamo
pore sari mbo ufite ibyo bituma bishasha
ufite bishasha mugana aciye ngura ibirenze ivyo nawe mfise
sorry ndasaka umbwira akantu gatoya ariho umwana akajya akana gatangura kavuga gutyo keshan one
keshan wake up donc ari ukuntu bakamixije donc bashatse nyine kukagira jingo irashobora kutumvikana mugabo
ibintu naho aramvuga ndabibasubiryemo mwo twenga n'amariraga oya twabihebye
anyway DJ
4
yarekareka ntihata yaravuye direkita yaga canke mukubona gute
niyari turakorana
ari muri keshan
kwa so wawe naho gute
kwa Crazy Bright hajya ni muhira shatse noja mugabo urumva kameme maze kugira studio yiwanje ni ukuvuga ko ni nk'ubu baza Rayvan ati none urajya muri Wasafi donc ni
kibazo wese wese aza yabone kuri mu producteur
kuri inoze DJ
4
oya ivyo mubibazawe jewe nzika ta kibazo dufitane na DJ 4 DJ 4 niwe mubaza ati eske wewe bimeze gute
kanakora hageze yagezi wa warakora ageze kwa kwezi batakakora
nimba bimeze uko ntacyo mugabo jewe kontra dufitaniye
niyo kaba hari
iyo ndamukeneye yakenewe misi yose ya rero iyajo kuko abaproditeri baragoye ashobora ngo umugumane urashobora gusanga yagiye gukora akaririmbo hariya cyangwa hariya wanashima ntashiremo n'ama jingo hajya hari indirimbo nyinshi yakoze za sabi ka jingo
za sabi
yego zitarimo so rero navuga yuko telefone nta kibazo dufitaniye bravo nta kibazo kihari
ufitaniye ikibazo n'imikombozi
kandi uwo mutipe rero yabigize abibona cyangwa umuntu wamuvuga
oya si uko ntoya nibyo twabonye
mukombozi washatse kugira uduge
kandi nk'umupfuye
oya jewe
kwishure ikibazo saje
jewe
wowe ufitanye ikibazo ni DJ 4 cyangwa ni mukombozi
mukombozi we ntibisa na DJ
4 kubera ko yavuze kuri 4 yuko ata kibazo afitanye
mukombozi nawe
mukombozi nawe
mukombozi nta kibazo dufitaniye
ntajya amajambo tuba turabona
niba byandika none
njyewe nawe urandika
ndamwishura sije ndamuprovoka
urumva wowe wabwishure
kimba bwishure
watanguje intambara ninde
n'ubu niba kibanda
ya mukombozi
mugabo cye nibaza ko atanambara irimwo
ni ya hip hop nyine challenge
ya ni hip hop kuko cye mukombozi nta munsi warimwe turashwana edawere cye ntitwicarana
n'umuntu ayaga harimo zi office
oya turaganira kuri phone sometimes iyo bikenewe mugabo kuvuga ngo twicarane ahantu none kaba bifara ababisangiye nawe twukigashya so rero navuga yuko peut-être yuko yoba yari muri promotion y'umudiho wa hip hop nijya ndirimbo yanjye ariko kandi akongera akajya no muri promotion yiwe kwipromotinga ko umudiho wa hip hop urarikurira byose
ariko ikibazo ntihava ngira nanjye ngira usohora indirimbo yitwa hip hop nyine niho byatanguriye
karibu ariko rero ndakubwira
amajambo ajya muvuga sinjye nasubiramo twari hagati turasoma rimwe tubivuga tubisubiramo ariko urabona ko atari amajambo gasohora ko amajambo
uri
gucokozanya amwe
mutari urazi gabigi ikintu nshoco kejo yo make ni ukubera ko urabona hip hop itarasohoka harabaye utuntu tw'udutalenti kuba
ba
rap si byo presque bose n'abatari muri yo so ugiye kuraba igihe cya master nta n'umwe yavuze bose bidogera muri studio
master
ndi ko ndagaruka inyuma uri kurumva but now bari ko bavugira ku master t n'ahe n'ahe ikibazo gica kigaruka ni kubera iki igihe cya challenge batayita challenge mugamba ngo itari challenge bikitwa beef
urumva ko abajurnaliste harimo abaciye ubwenge bwinshi
delicia
oya
sasa rero
wari wese yobyiyumvira
nagira mvuge ikintu kimwe
wakurikiranye iyo traje yose yobyiyumvira
nagira mvuge ikintu kimwe ni ukuvuga ko jewe nka Fabi Love jewe nta muntu ufite ikibazo numwe muri no entertainment je nyanda kivuge no kuri prima onodoji nta muntu numwe dufite ikibazo kiretse gusa uwashatse ko je tugiranira ikibazo sino jewe ikintu cy'ambere gituma icyo kintu naragisiguriye n'umuririmbyi umwe ntavuze ikintu gituma je ntashobora kugiranira beef n'umuntu numwe ni kubera ko jewe nzi yuko nta muntu w'umurapere nga amukuru ubutaka bw'u Burundi yoza gikora ikintu gishasha cyo tuma jewe numva kumenga no mugirira ishyari no kuvuga ko ni haza umuntu aririmba nka Fabilov akamera nka Fabilov biri buri kintu cyose agikora nka Fabilov
okay
ubu biroroshye ko tuzogiranira beef mugabo wa wundi mbona vraiment
atamutakora cyo kimwe
tutakora cyo kimwe beef yiki so iterambere naryo hari abakunda kuvuga ngo oh Fabilov yuba yashavuriye naka ngo kubira kugo yuba kusegitira mbere kanaka ngo pititre kumusumvya sivyo ariko abo bakabirabira ku maso batazi kumufuko w'umuntu amakonte yacu no saba abantu muze muragira amantuze ama no hari ukuntu bagira liste y'abaririmbyi bafise uburyo no basaba ko muze murajya ku makonte ya banke
bakara
no fo pariko muze murajija muravye ku maso kuko mu Burundi ikintu cya mbere umuntu bita umutunzi n'umuntu afise imodoka
niko babiraba
n'umuntu wa mbere bita kafise amafaranga mugabo wagenda ukabuzima indi pari
abayemo
uza gusanga hari ibinyegezwa bimwe bimwe so abantu benshi twerekana ubuzima kumwe mugana nge nagira mvuge ati birinze bishika hakabaho umuntu naho yotera imbere gusumba jewe sivyo none jewe igiye nabaho nawe nateye imbere gusumba we kandi ndamusanzeho mariho
sivyo na benshi
hari nabo nafashije big abarinzi nafashije jewe nkafata ukuboko kutavuga ama TV online nafashije jewe none munota bari mu TV online ngaha bidistinga ngaha nuvuga babiri bakomeye vraiment ngaha jewe nafashe ukuboko jewe uyu Fabilo nawe nabo mvuga
Na chabishwana no munyoma.
Oya, oya ndazi gituma kubera biragoye.
Eh, oya sino shiwa kuvuga. Muga bari yitse. None ko ntashavuriye abo ko nta ntagiranira ikibazo nabo muza kugirira ikibazo umuntu nkanje umuntu arap kamba numva yuko nsubye meme no kurapa donc nicyo gituma rero mvuga ati iterambere ry'umuntu nawe ugira toke byoshye navuga gute nshobora kurigwanya sivyo nshobora kugwanya iterambere ry'umuntu kuko nanje n'ibyo nshaka
no kwa sande sa tuze kuri hip hop rero hip hop ati hip hop aba havuze ati no ndirimbo nka kwita hip hop kwita indi zina
gute kandi vuga ivya hip hop nyine
irabivuga mugabo umengo
uza gutakura pa nyene nyene
ku munota uza gutakura pa abantu
twarabivuye
zero na navuze ati chakibazo nzo kimubaza uza kuza muri rap twarushe
ko eh tumbe bindi
ngo yari mu biki
bon no marima
yuyita basi Fabilo
eke en fait ngene bimeze no kuvuga ko hip hop ntiwumviriza kurapa oya ntiwumviriza umudiho no kuvuga ko biratandukanye ahubwo iyo ndayita rap petetre kariho nari kuba nkoza ka mistake kidogo mugabo hip hop no kuvuga ko
iri muri aha naho
ye na nari kuba ndiko ndakora ivyo kuva ku ntango debi jusqu'à la fin ndiko ndagira ivyo gusa mugabo iri muri umudiho wa hip hop kuko hip hop ihagarariye cyane cyane muri kace yayo beat n'ibindi rero urumva naho ntuba ndiko ndavuga uri kurumviriza iyi beat yo nyene urumva kari hip hop so
rero twaza twiteze kucurura no fuck niyo hatuzi twese I'm like okay ndayibore urumvise
nico rero ndiko ndabasigurira igituma nahise hip hop cyame na mbere kwanza urumva kikoze mu bintu vya hip hop vyose vyose meme n'ibi ndirimba aya majwi nkoresha aya na ya hip hop za series aba 50 cent yeah niho ukoboze cyambwiye ngo banivye mistari yako
muri master
yeah bo yeah jewe nta muntu nigira niba imistari cyangwa iki
ariko maze ni bise ariko no kugira challenge by the way
yeah yeah
ariko kandi nta namwe bisa ni just que uyaririmbye deja ni kirundi
just abarundi abarundi bafise ukuntu ba kritikiana no vuga yuko nkijya master ndayigaruse ko gatoya bari kuba abantu bose abarundi bavuga ati dushikikira uno muhungu yagize ibintu n'u Rwanda rutagize Tanzania itagize Kongo itagize ndezo muri Afrika nije na seruse jenyine Afrika yose.
Ya challenge ya monster.
Ni je naserutse je nyene kane ni je nashoye kugira kijya kintu je nyene muri Afrika yose. Bwo ba gufata
akirimo aho haba nibayi konze kwa South Africa nayo bayi kwana
wonye. Inyuma yiwe.
Potentially inyuma ya kuko nayo bonye
nayo.
Ariko je nibaza yuko nuba yoba yarayikoze. Sinibaza kuyoba irimo zijya muwe.
Gusa South Africa cyo bakoze umuntu bayitanguye yakoye kuri beat yindi. Apani gya nyene
wala
je rero natoyiga beat nyene ngira bijya nyene kuko ntuze Eminem wewe yabashaka ko mugira bijya nyene akavuga ati jewe ndashaka nuko mutakurikira benshi ni document benshi banasubiramo ajya majambo yiwe nyene kujya nyene yabakigira ntuze bagafata ama video bijya nyene vyiwe ako jewe na gize ikirundi ndetse harabango na bimwe bimwe nda modifye
cyo modifye nani nyo ndese majambo
ubwo ri ya kandi nayo yavuzemo nawe hari ayo yashizemo
hari nivyo harune na series zimwe zimwe nagiye ndesiramo gatoya yeah so rero novuga yuko abarundi nti yaba twabafiere nivyo dufise peut-être ko je bakunda kunyagiriza go DMR ariko je ndababwira ikintu kimwe
urabizi nakubiri
umuntu umuririmbye utiyemera kuri ntuze yiwawe n'Imana ntizoguheza gihe ukuvuga ko Imana wewe unane big ndakubaza ikibazo wewe nk'umwe no guha no guha nk'umupira nka triko cyangwa ibirato sivyo hanyuma nkabona vema ugira atamba ugira urishima ukaryohiga ukavuga ati rabi birato byanje ngene birenze rero ibaza cyo ko ntaza kuryohigwa je ndabiguha none Imana nayo yampaye yo ngabirana jewe nkumva ko indyohe cyangwa imbere why not none ntushobora kumva ndi fiere nayo so biro chenge ndarengo mengira hari ngo wapinga ivyimana yampaye nibitoya ngo birasanzwe bisanzwe gute ahubwo we nawe rero we udashima ivyo ufise ubuti yemera kuvyo ufise ufise ikibazo vera
yes merci beaucoup ariko imbere yuko tumusezera turafise ikintu tutokwirengagiza kamera cyako turavuga ku kintu cha dramati afise tuwa muri Europe hama kandi hariho kava yawe y'urugendo rwo kujya muri Amerika shashaka kumenya amaprocedure ageze he mbega ni ku donc ijya fab kubera iki ndi ko mvuga mu kibanza cy'umufana ariko aradukurikirana barabaza ati mbega fab ko batari marie ubwo ntidushaka gusanga ari ubundi ni fabilove dufise wacu nyene canke bimeze gute si c'est lui bimeze gute biriko bigenda gute biriko bikorana gute umbere sinzi ko hari abifuza kugufasha mugabo abafana baba bashaka kumenya amaprocedure yose biriko bigenda gute
bon jewe ikintu cya mbere novuga yuko reka mbanze sigure ijya fab no kuvuga ko ibi bintu vy'ama festival benshi abantu bakunda kuba bandika bagira makava kenshi bakunda kwihenda muze mu birabe vrai jewe no muri Sika iruka muri ya festival Sika no vuga yuko
barafata izina
ryanje na wade bace bayihana
ubu niho nari
bace bayiha uko yihaye je bace bayiha ubundi donc nibaza yuko
chakye ke ucharamba bajisha
na bantu benshi bababaye ariko ntakundi yarose mu rundi ntakundi ariko ikigira kabiri uzurabe kuri ijya fab uraza kubona na nyanshiske banditse
nshiske
voilà hanyuma rero je cha ndavuga ati okay mwebwe basi ko muvuga yuko uwo fab atari jewe ni denosundi mu Burundi nibaza yuko kuvaho twabipibriye kuvaho mwabivugiye cyangwa mwagize gute atuka bararonse mwe muri abajournaliste muzi kurondera inkuru muba mwaramubonye so bajya abantu rero ntibari kwiyadukiza ngo bandike umuntu atabaho donc hanyuma rero je nandi sinabipostinze ngo kubera ko banyanditse hajya nabipostinze kubera ko nigeze kwa prying rero ivyo narabisiguye ndavuga ati jewe vraiment bon abarundi sinzi ngene bameze ariko nta kundi tubana uko nyine so jewe rero imyitegera higeze navuga yuko ndashima aho bigeze navuga ko bigeze nko kubice 70 kwijyana kugira ngo ibintu mvuga ati wow biriko biragenda neza kandi ndashimira abantu
bakora bifasha mu cyane warose byose
ibintu byose vraiment ko biragenda neza gusa nani ubaye kandi vraiment mumbabarire nani naranse ko ama media nzosura kubivuga ko kuko hariho abona bakora bishyamo inzigo bafuta ama poste bagira gute bamwe babigira uko bishakiye donc ndavuga ati iri ryari iteka ry'u Burundi ahubwo mwarimo kuza mukanyegera kugira ngo dushobe kuvugana ahantu jewe nzogenda ndije no kuvuga ko na Diamond azo ari ryambere habonye kugira aho nyene rya stage azaba ari rya mbere sasa hakumva yuko uburundi nabwo bushoboye ku vya bindi dukunda kwidogaho turakumigwa meme no mu Rwanda ngaho tugakumigwa ibaze rero kumva yuko batumye ku Burundi hariya muri Amerika bivuga ko abaririmbyi bose mu Burundi bategezwe kushira ko amanuzi ama profile bakashira he bwa kwa kuntu tubishanya ngo turakundana ntabwo dukundana mu Burundi umwe wese ari bako so nuko rero je navuga yuko biko ndashima ibintu ko biragenda muzobibona kije naravuze yuko mu kugenda nzotuma kimenyesha makuru hanyuma ku kibuga cy'indege hanyuma tushiwe kuvugana kaje ambo kanyo ko kugenda ariko nzogaruka
akoje kuri koka anyway
ako niko kari kana keneye kukitagashira uvuze ngo akajambo kanyo
yatari iso sanse 6 twakiri ni bihozo hazita tutanke zine kugira ngo tugire iki dushobore kuyagana Fabi Love amaze twakira umutumire